lapha yilo mkhukhu wa yilo ozowele manzini
nalo ubuka amanzi angena phakathi endlini yakhe ehleli ubuka ulele lapha kunamanzi phakathi and lava amanzi angena ngaphakathi endlini ngoba lokho ekhula nje angena eminyango yami bamtshela
ukuthi labona lapha kunosimendo lapha simendo straight uyali bese kuba ne-tebhisi ezitayo
ziyaphansi
I'm going to go to the house.
It will be the end of his life, you alone, John. And